Daniel Comitano.
Sote tuwe moke,
kina mama wapambana,
wana haso,
wazee wanapambana,
wana haso,
vijana wanapambana,
wana haso,
kazi ni kazi, tunatia bidii, kuimarisha uchumi wa jiji letu, na kipindi hiki,
Sakaja,
tumesema Sakaja chaguo letu,
wamama vijana wa